mukaze rero mwese kuri Tuyagire Vanessa. Nkuko mubibona, uyu ni wahoze ari ministre premier ministre wa Japo w'Ubuyapani, uwo bita Shinzo Abe, akaba nawe hari amakuru ariko arashishikana ko yuko yarashwe. Uyu mu premier ministre yagiyeho muri 2006 ava ku butegetsi muri 2020 yikuyeho, bivanye avuga yuko amagara yiwe yumva atameze neza, ahagarika akazi. Uno munsi rero bikavugwa ko yarashwe mu gihe ariko ari kumwe n'abandi banye n'undi munyapolitike mu gasagara barimwo kitwa Nala, ngo haza umwe mu bantu bakiri bato ngo umugabo w'imyaka 40 amurasa mu gikiriza. Ariko ubyitegereje ni assassination nyene ija iba ifisi cyisana na politike. Ubujapani burya ntabwo bucana amazi cyane na China, kandi China irazi yuko Ubujapani bwifatanije na Amerika. Ubujapani bushobora ku nkuko byamye guko Japan na Amerika bamakeshi bifatanye, bashobora ku mu gihe China yobirikira bapanga gutera kakaire baguma bagwanira kera kara ka China, ariko ubu bakaba bagomba kuyonkora kuri China, bigatuma n'Ubuyapani bubigiramwo uruhara, na cyane cyane bagatinya uyu mugabo. Guko umugabo n'umugabo wa mbere yayoboye Japan igihe kirekire, ngo yagiye ku butegetsi afite imyaka 52, niwe muntu muto yagiye ku butegetsi yitwa kari muto cyane. Uwundi ngo yigeze kuja ku butegetsi ngo ari muto, ngo hari mu 1941. No kuramba ku butegetsi, guko muri Japan iyo batashimye ubutegetsi bwiwe baca bamukuraho no kugira ngo arambe, ni kubera ko abanyagihugu bamukunda. Rero ibi ndazi neza yuko atari China, kuri cyane cyane ndabiharura kuri China ko aribo bashobora kuba bakoze ibi bintu, ariko tuzobandanya kumenya amakuru akurikira. Ayo niyo makuru amaze kumenyekana. Hanyuma aha naho ni uwahoze ari premier ministre wo muri UK, ica gihugu kiyobowe n'umwamikazi, nawe akaba yatanze imihoho kubera ko yasanze umuzungu ntashobora kuyoboza igitugu umuzungu mugenzi we. Uyu mugabo rero yazanye amashwashwa, azana staya abazungu batari bamenyereye amanyama menshi, ububeshi n'ibiki. Mwibuke yuko yagize igikorwa kidakomeye mu gutandukanya UK n'ibindi bihugu bari bifatanije, yabishizemo uruhara cyane. Mwibuke yuko hari abantu benshi bo muri bindi bihugu byasabye ko basubiri iwabo bava muri UK, haba n'aba UK batakaje business abantu babo kuko abakozi bababisiye bagiye. UK rero burya nubwo bidashigwa hejuru cyane, nayo burya iri mu bibazo bidasanzwe kuva yitandukanije n'ibindi bihugu. Ahashaje ko rero nivyo yakoze mu gihe cya corona, aho babuze abantu kujya kugwaza babo, ariko wewe wari karakoresha iminsi mikuru. Haja ko ngo ko yashingiye ikibaba umwe mu bo bari kumwe mu mugambwe wabo yabatse umwana w'umuhungu. Uyu mugabo arabimenya, mugabo ngo bayimubajije ngo avuga ngo jeho byo ntavyo nzi. Haja ko nibi byo kudandaza impunzi ngo bazitware mu Rwanda, hari ibintu byinshi umugabo bamu byo byatumye abo bari kumwe mu mugambwe biwe bavuga ati turahagaritse imirimo yacu, nawe bigasaba yuko ahagarara. Igitangaje rero nuko mu yindi migambwe usanga ari abo muri opozisiyo biyamamura, umuntu agahagarikwa ari uko ari abo muri opozisiyo bakamye induru, ariko uyu wewe nabiwe bamugwanije. Kuko ni ikintu kikubwira abanyepolitike badakorera umuntu, abanyepolitike badakorera umuntu, abaministers badakorera umuntu, abashinga amateka batakenguza amateka badakorera umuntu. Iyo uwo muntu akoze ikosa baramwexpose, ivyo yakoze ku by'ukuri bakabigaragaza, bakamusabira ibihano. Rero ngo bagiye gutora uwundi azoca yobora umugambwe, hanyuma uwo azoca yobora umugambwe ni nawe azoca subirira uyu premier ministre. Ubwa mbere yari yasa kubuva ko ubutegetsi burasosa. Biratangaje no kubona n'ikizungu nk'iki canka ngo ntucova ku butegetsi bagenziwe bacinginze chance. Ariko mu nyuma yiyumvira yaravuga ati ndabutanze imihoho ndahavuye. Ubwo rero nibaza yuko Imana iriko yishura ivyari bigoye isi guko aba nibo bariko baratunyiganyiza mu minsi muri corona. Mugirere mwese ibihe vyiza, bye, subscribe na